wana chonga, wanasema umenitupa sana. Kuna watu wana chonga, wanasema umenitupa sana. Hata kama wakisema, wajue Mungu bado nakupenda.